abantu bayitayo waggulu nengera atambula oli kitimbadde nekiwonyeza kweyo motoka edduka bwetyo nebo abaggaali tebalina kubaayo akuba todda mumulabako Itawesebo, mwebale. Open to traffic. Thank you.
bagenda kuwamara bagenda beranga batukira ki